I ki te whutu pōro, toko ono ngā kaitākaro hō, kua whakaingoatia e te kai a koe ngā mamaku e Allan Bunting. Mō te pakanga tuatahi kia ahi treiria I piripane I te whakataetae Pacific 4. Ā, nā te mea ko ahi treiria tēnei ko te ipu O'Reilly hoki ka whakataetae hia. Ko tētahi e tākaro ana mā ngā mamaku mō te wā tuatahi, he māma ki ngā tamariki tokorua e 34 ōna tau ara ko Kate Henwood te ingoa. I karanga hia ia e te kapa manawa rangatira I te tīmatanga o tēnei tau, hei whakakapi I ngā tūranga o te hunga kua whara. Ināianei, koia te pou tukituki ki te aroa kapa mamaku I tā rātou whakamātou tau tuatahi o te tau ki ngā Wallaroos a te pō taite. Aha ko te pai o tāna mahi mā ngā manawa rangatira I tēnei tau, he uua tonu ki te uri o pōtiki I te whakapono ake, kei roto ia I te kapa o Aotearoa.
They read out the names. Being the first, you know, number one, I don't think I kind of came back round to hear the rest of the team for a bit. I kind of went a bit deaf and blind at the time.
You can sort of see her walking around and she's got this beaming smile. And I know her whānau are coming over to support her, so, you know, she's, like, you know, I think she's pretty stoked.
Koe nei te tākaro tuatahi o ngā tākaro e rua ki Wainganui ngā mamaku me ngā Wallaroos, ko te tuarua kā tū a te 30 o Hepetema.